ivyo maze imisi mbona n'ukuri biteye isoni n'agahinda. Ibintu mbona kuri dosiye ya kira hospital n'agahumira munwa ni dosiye ikoregwa kuri telefone iyo bariko barayitreta. Ayo mategeko atangwa n'umuyobozi mukuru wa SOCABU akayaha procureur Bucumi Albert canke akayaha magistrat Claude Niyongere. Atari uko arunga ikimiduga ikaza kubatwara kugira ngo baje guhurira ahandi hantu. Umunsi wa audience publique hoho hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2023 urubanza rwapfuye guhera mu masaha 6. Imodoka yari ishitije gutora magistrat Claude Niyongere ari waserukira ministere publique muri iyo dosiye. Urubanza rugiye mu mwiherero harabaye presiyo nyinshi ivuye kuri uyo muyobozi mukuru wa SOCABU kugira ngo baruce mu ntumbero ashaka. Bikaba ari ivyo bihejeje kuba. N'ukuri ndasavye ubutungane bukore bukurikije amategeko bwisubize agateka.